kitu pia kuna vile naweza adjustiwa kama naona ni kama boss.
Thank you.